Liso lasimakatse lelibona indalo yonke lokundize moyeni lokusetulu emhlabathini nangephasi kwemhlabathi liso lasimakatse lelibona lokuphase kujuleni kwelwandle liso lasimakatse lelibona tigitsigitsi tetinganyeti ezulwini netigitsigitsi emhlabeni liso lelibona nanawe futhi uwethwana uNkulunkulu uyakubona akakuboni nje akunyonyobele mawuganga kepha ukubuka njengemvu letsinga kuhawukelwa letsinga umusa letsinga kusitwa letsinga kuphiliswa letsinga kondliwa uNkulunkulu wemusa ukubukile ngeliso lakhe lesihawu yebo futhi uyawukubusisa nekukubusisa Asihlanganyele lamhla sawubona sihlobo sami sihlanganyele kuso singwa sakavuka udle ngiyajabula kakhulu kuthi wena nami sibe nalelithuba nje lekucocisana nekwemukela kwakho liciniso nalowo mlayeto lowubhalako naloko kutsinza lapha ka YouTube mangabe uthola ka YouTube bese uya subscribe uthola ka WhatsApp kuthi sikhulumisane uNkulunkulu akakubusise njalo Encwadini ya Jeremiah sahluko 17 verse 5 na 6 lithi naku lokushiwo ngusimakathe uthi ucalekisiwe umuntu lowethembela kumuntu umuntu lowencike emandleni alomunye umuntu nalonhlito yakhe imfulathela simakathe uyawufanana nesihlahla eveni lelingenalutho angeke ayibone impumelelo nayitako uyawulibala kuhlala emacwatheni etindzawo tasehlane eveni lelimunyu lapho kukhala libhungane khona phela mangabe wethembele kumuntu kukhala libhungane noma abantu bangagcwala endlini mangabe lona lebe wethembe yena kakhulu angekho angakakwendeli lokube ugatsile awubaboni awubeva nalala bakhona labala kukhala libhungane usemkhathini walabanengi uhlala libhayibheli lithi lo muntu lo uyawuhlala ulibala kuhlala emacwatheni enzawo etindzaweni tasehlane Kusho ukuthi wena uhlala even lelingenalutho ngisho kunelutho noma tindo tingagcwala ku wardrobe kube khona nekudla kepha uhlala la ngazuthi akunalutho khona uhlala ubalisa ngetindo letingekho libhayibheli lithi nembumelelo awuyiboni ngisho ita ngisho unako longahlephulela ngisho labanye kepha awutiboni uphumelela uhlale ubalisa njalo kulokunye uza umangala ukuthi yebonini yini baphilike kufuna ukuthi asiphe asisite bathi sikuthathapi libhayibheli lithi umuntu lowethembele kulomunye umuntu ucalekisiwe ngisho anako akakuboni ngisho impumelelo ita kuye akayiboni Raheli usibonelo lesibuhlungwana lenge ngakhuluma ngaye sibuhlungu lesibonelo sakhe ngoba wethembela emandleni aJakobe kuthi yena angaba nemntwana kuthi yena angaba nelikusasa uyawukhumbula umthandazo wakhe uthi nginike umntwana noma ngiyafa awu nebakithi akasakhulumi ngekuthi awu mangabe uNkulunkulu asipha noma akhulume kuye ukuthi asithandaze sithole lusito kuNkulunkulu kepha Jakobe waba nguNkulunkulu wakhe wencika ngenhlito yakhe yonke kuJakobe ukuthi nguJakobe kuphela longamnika umntwana lithi umuntu lowethembele kulomunye umuntu uti bangela sicalekiso sihlobo sami kwangathi beungete wabeka umthwalo lomkhulu kulabanye bantu kuthi ngibo labata ukwendela kahle uze ube buhlungu kakhulu uma ngabe bangakwendeli kahle uze usho ngenhlito lebuhlungu uze awu bengwethembile bani. Ewu, angisho ukuthi asuke ethembana, angisho ukuthi futhi singethembeki. Kepha caphela ekwethembeni bani, ekuthandzeni bani, ungadibangeli sicalekiso. Lesi secwayiso lesivela kuNkulunkulu lofuna kukubona ubusisekile. Lofuna kukubona uphila eveni lenala nelive lenjabulo. Uthi simakathe ungadithonseli sicalekiso ngekwencike emandlena lomunye umuntu nekwethemba kulomunye umuntu. Yethemba yena kakhulu kunabo bonke bantu ngoba yena angeka kujabhise. Emini ebusuku noma kuphela inyanga noma ikaphele simakathe angeka kujabhise. Natha kulomthombo welithemba laphakathi uNkulunkulu longisomandla abe lithemba lakho yena yedwa. Amen.